Ngoma so kumukino Jeturashushe na Kumukino Bolira bajyama Kumukino Bitana bajyaka Kumukino Oya Kumukino Ngorukunduma so kumukino Jeturashushe na Kumukino Bolira bajyama Kumukino Bitana bajyaka Kumukino Oya Kumukino Nandera was a moon, Kupavatari, but Kibari, the Matu Twanje. But we were a churangunya, Kundakura, Uli Girin Dairo. But we want you to Jebabi Sambo, Kukobo, Babekwano Kodagusa, Nana Kimakiba Imbara, Kukoba Bekwana Mutama Manoti, Barakuju Gasigara Nikoti, Kandi Waru Fukango Fise Enoti, Wamoje Jamarira. Tukurisi, zokutera kurira I promise you, because of you Nisetera marita induka Kunduma, sukumukino Jetura shushena, sukumukino Bogira vajama, sukumukino Ikana vajaka, sukumukino Oya, sukumukino Buru kunduma, sukumukino Jetura shushena Urukundo kwawe sindarunisha ishamba Kana tsinda gwaje mbono mugisha Kuko wewe waruhindu yarusha Akiri vyanje Kuko wewe uru wanje Ni waneye akagere Urukundo kwacu ngo ruhere Nzokwima Icho nafise Ariko nzokuha Chona heza kichwe Wamoje jamarira Tukurisi Zagutera kurira I promise you Because of you Nisetera marita induka Kunduma Sukumukino Jetura shushena Sukumukino Bogira vajama Sukumukino Ikana vajaka Sukumukino Oya Sukumukino Kunduma Sukumukino Jetura shushena Sukumukino